Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like besicela nje ukuthi usubscribe ukuze kanjalo masifaka la ke YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usesha lapha ku TikTok ufike usfollow ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ungafaka ngenza ama video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scroll semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscroll uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma-comment section. Baningi babuzile kuma-comment ngokulotsholwa. Ngithile le video ake ngiyenze nje ngihlanganise ngifake konke ngokulotsholwa. Okusho ukuthi abantu abaningi bayakuthanda ukulotsholwa. Nje khona ubhalile wathi mina ngiphuphe ngilotsholwa ekulotsholweni kwami bekukhishwa imali. Okusho ukuthi belotsholwa ngemali. Lelo phupho-ke ngabe lisho ukuthini? Ngicela usubscribe ukuze ungaphuthelwa-ke njalo uma ngifake ama-video ku-YouTube. Subscribe njengamanje apha mangiqhubeke. Okay, sengisubscribe. Ukuphupha lotsholwa ngemali, lokho kusuke kusho inhlahla. Inhlahla enikezwe abadala engase ke ikwehlele. Bese kithi ke uma kusuphupha yalotsholwa kodwa lotsholwa ngeenkomo ezimnyama khona bebuze kanjalo. Lokho kusuke kubukungenwa yithongo elibi. Ungenwa yithonga elibi kakhulu ngoba into emnyama nje nesinyama phakathi. Bese ke ukuphophula otshola ngezinkomo ezibumvu kusho ukungenwa yithonga lasekha komama. Ngiyathemba ukuthi bonke abaphuphe kanje baphendulekile. Usungabuza nawe comment ukuze ke ngizothi yakhe video ngiposte ku YouTube nesale kahle.